Okomhlaba sekuphelile andisiba bami nina. Inhlulile intando yami mina. Umuntu wenkonzeni nina beningamqalazi. Cake nami phambi kwaba banyeniphika ngithi anginazi. Nina nisesezweni ukucabanga kwenu bekulesi. Esikhathini siphelile sami-ke lesi. Kuzoba khona ukuhlukana nina nizwa ngale laba bengalapha embathela izingubo ezimhlophe. Ngathi zibafanele ange nibenze kahle ngeke ngize ngibabophe. Nina ngizonibopha ngizonibophela la indawo yokuphephela. Nina nisesezweni benalithuba leli nina nenzokwenu manje lanizoholela izono zenu. Wena ntombazane ngiyakukhumbula wayenkonzeni wangikhetha. Ngebe yakhe inkosi waphumela ngaphandle waphinde wabuyele kwakho unkosi yeyi banishayisa ngamahloni abantu bamini sanidala sinoba banifane njengomfaniso wethu kodwa nahlubuka lona ninyuke nehla sinibuka izwini lami lonke nasuka wabhekela abahlaloni bahleli kanjani banayo isibuka hheyi nahlulwa kungifuna ngisengommeli manje sengumahluleli angisathetheleli leli cala ngizothula nina angithethi ngeli hheyi okomhlaba sekuphelile angiseba bami nina inihlulile intando yami mina umuntu wenkonzeni beningamqalazi thake nami phambi kwabangeniphika ngithi anginazi hheyi nina izono beniyibamba ningizweni nangabana ndaba ningakushiya ngikushiyile ezweni ekubeni mina nganifele emnqamule ezweni izono nizenzela niyibambele ezweni emhlabeni mina nganenzela umusa ngathi ozokhetha ukuthi mina nginkosi nomsindisi ezoba nokuphila okuphakade owile sisakavuke iy'fathe zakhasukuba phinde azithabathe nina benole emhlabeni nazo ukuthi khona inkosi ezobe kuthi u-Eliya manje kusekho kuphenduka sekulate kusekho Eliya nina benijema niphatha niyiphatha igama lami ningenakuliphatha phambi kwababa ngithi anginazi okomhlaba sekuphelile anisiba bami nina inihlulile intando yami mina umuntu wenkonzeni nina beningamqalazi thake nami phambi kwaba banyeniphika ngithi anginazi Spe the poet killer.